bona ke a tseba ka ofela le batho ba famous empa tshwantse o be original
he youtube ba tlo tlhotla relate le bona mana relate
se go bantsi se tlhoka whisky ya e tlhoka mfana wa sebokeng tshomi ya ba.
So what do you think?
What?